Nilikuja nikakusikia ulipokuwa naongea wakati wa Mwalimu Nyerere Foundation pale uliongea. Ndio maana unakuta Ujerumani inakuwa ni number 1 exporter wa value-added coffee.
So I propose that she calls these banks.